This song is called Kali. Watoto walia, watoto wauliza baba kwenda wapi. Watoto walia, watoto wauliza baba kwenda wapi. Songa nda kwa, songa nda, songa nda kwa, songa nda. Do-do-do-do-do.